Right, ngibingelele ke mthando wezemidlalo ngale sikhathi ngibingelele kunakuphi la ubukele khona uma kuthi usuku lakho lokuqala kuyona le channel, make sure ukuthi ke uyasubscribe kuyona i-channel ebafethu ke laphana ke ngo-January. Kuzokhumbuleka ke ukuthi ke laphana kuyobe kuvulwe iwindi lawo ke ama-transfers kwi-DSTV Premiership. So singakulindela ukuthi ke iqembu leqembu ngempela ke lipheke lithulule ngempela. Kukhona ke abadlali ke abazobe bekhishwa eqenjini, kukhona ke futhi ke abadlali abazobe besayiniswa ngeke eqenjeni. Njengamanje udaba esikuphathele yona sibhekela lapha ke Orlando Pirates ngumthombo osuthe wakuveza ke ngalo ke iqembu Orlando Pirates ekuthiwa ke isiphose ke amehlo lapha ke kumdlali kosemncane lapha ke Capetown Spurs lapha ke uLuke Batman, umdlali ke lo neminyaka eshumi nesikhombisa 17 years nje obudala udlala ke ibhola elinenkosi phakathi. Kuthiwa iOrlando Pirates lo mdlali ungomunye ke wama targets alo iqembu lapha ke ngoJanuary mase kuvuluke iwindi ke lama transfers. Orlando Pirates ngempela ke ifisa ukusayina ke laphana ke uLuke Batman. Ngicabanga ukuthi ke ibuka iminyaka eyakhe kanjalo ke netalent lakhe yabona ukuthi ke kulo 17 years mhlambe ke ngathi qambe efika laphana ku 20 years ku 3 years nje ngabe kukhona ke okuhle asekwenzele ke iqembu uLuke Batman. Kuzokhumbuleka ukuthi ke game yayizolo laphana ke bedlala neqembu leKaizer Chiefs ngempela ke ushaye igoli laphana ke obekungelesibili lapha kade bedliwa khona ke ngo 3-2 bedliwa yiyona ke laphana ke iKaizer Chiefs nokwenzeke Orlando Pirates ngempela aphinde ke abuye amathemba ukuthi lo mdlali uma bengamsayina ngempela engakwazi ke ukuthi ke asize iqembu. Ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho like i-video bese ke uyasubscribe kuyona i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwi-video elandelayo, nisale kahle.